Sidwesha nezidwesha kazi zika nonkwenkwezi. Molweni botani tumelang tobela. Sanbonani apsheng. Good afternoon. Goeiemiddag, how are you? I'm Zidwesha. It's been a while. Ndinigqibele kudala zihlobo zam akhe ndiphume kwi-English. Khona musisi ote kum. Sisi awuyiqondi uba sikubonile uyakwazi ukhumsha ngoku. By now. Unokuthetha isiXhosa. Bethuni. Ndingumntu okhubekayo ndikhubekisilela sisi ndaqonda uba Anyways, Zidwesha bendikhe ndanithembisa mani before. I think last video something kwezi zokugqibela kwedwa ii-videos. Sasithetha ngokumiselwa komzi. Ndanithembisa into yoba sakhe sithethe ngenye yeenkomo ezibalulekileyo phakathi kwamasiko ekhaya. Amasiko endithe mna awadingi into yoba uze uphuphe ukuze ezi nkomo zibe kanti ziinkomo ezisetyenziswa phakathi kwekhaya. Ndathi ndazibala iinkomo ezibalulekileyo xa kumiselwa umzi, xa kumiselwa ikhaya. Uba ndikhumbula kakuhle, ndithe umzekelo xa kumiselwa ikhaya, kumiselwa umzi, kubalulekile siqala phaa emva uboleke izembe uyominxiwa lakho. Ufike enxiweni lakho wenze isazimzi, emveni kwesazimzi wenze ini, umise inxiwa, amini umise ixhanti ngebhokhwe. Emveni koba wenzile ke kanjalo, ungenisa abantu abadala, laa msebenzi sithi yinguqulo, yinkomo leyo. Ndathi phakathi kwezinye ke iinkomo ezibalulekileyo inkomo yezihlwele. Ndaqonda into yokuba andikaze ndithethe, ndithethile wena qha awunawuyiqonda. Ikhona ividiyo endakhe ndathetha ngayo ndisithi inkomo yezilo. Ndiyafuna ukuthi kuwe inkomo yezilo nenkomo yezihlwele yinto inye, kohluka nje ihlobo esizibiza ngalo. So isizathu soba ndenze lena ividiyo kungoba umntu omamele laa vidiyo yenkomo yezilo akazuyazi into yoba kakuhle kakuhle yinto enye. So umntu owazi uba yena kukho inkomo yezihlwele uzawuza kulena ke ividiyo ukuze acacelwe. Inkomo yezihlwele xa ndinoyohlula kakuhle, mosiphakathi kwekhaya, mandithi njengoba singabantu, mna ndinobhubha. Ukubhubha kwam ndiyaguquka ndibe sisinyanya. Utata wam uphakathi kwezinyanya. Utata omkhulu wam zizinyanya. Xa sisonke singabantu abangasekhoyo kuthiwa siyiminyanya yekhaya. Umahluko omkhulu ke phakathi kwezihlwele, iminyanya ngabantu ebebephila ngaphambili abangasekhoyo ngoku, ze kuthi izihlwele yimimoya yemvelo, imimoya enxulumelene nemvelo, umzekelo ehlobene nekhaya. Omnye uzawubuza into yoba imimoya kanjani, imimoya yezilo zemvelo. Ndingathi not izilo only, imimoya yemvelo hlobo loba ubunoqwalasela. Inkomo yezihlwele umzekelo isetyenzwa ligqirha, kuhanjwa iinkundla. Ithi loo nto leyo xa siqokelela izihlwele siqokelela imimoya ehlala kwiinkundla ngeenkundla zolonqulo, iinkundla esinqula kuzo, iinkundla esithandaza kuzo thina ndlu yakwantu. Umzekelo, thina maXhosa singabantu abathandaza abanqula emlanjeni, singabantu abanqula olwandle, singabantu abanqula engetheni, singabantu abanqula ezidulini, singabantu abanqula emqolombeni. Yeva njalo njalo, ziinkundla ezo, ilagcwabe, umzomkhulu, ingethe, njengoba ndisibala isiduli. Undiveke undimamele, asinquli thina emangcwabeni. Kukulahleka ukuyokunqula emangcwabeni ngoba isizathu sokuba siguqula abantu ababhubhileyo sibakhapha sibabuyisa ukuze basondele emthonyameni kungoba xa sifuna ukubanqula siya emthonyameni hayi emangcwabeni ngoba kaloku sesibaguqule ngoku engcwabeni uyothini kumuntu oguquliweyo umzekelo ufumane into kuba ningabantu bekhaya uyeva kuthiwe isilo selikhaya umzekelo obhayi bakhala ngenyoka ecandiziziba amazangwa okhwalo bakhala ngosoho bese bakhala ngenkuma uyayiva zizilo ngezilo singamakhaya ngamakhaya bakhona ondlovu uyayiva ke ngoku sizizilo ngezilo okanye ewe imimoya yethu ithungelana nezilo ezithile eziphila kwinkundla ngenkundla uyayiva umzekelo umna ndiyathanda ukwenza umzekelo ngam ke niyayazi loo nto le umna kwizihlwele endizithongayo endiqondayo into yoba zinebango kum ibhubesi ingwe intoni la crocodile kuthiwa yintoni ngesixhosa ipinkile ke bethu nani isaflashile man crocodile yayiva intini inja yolwandle naba ke ndiyoyika nobabiza ngegama ngoba ndinelisha ukhe ndayibiza ndiyathanda uyiphupha uyayibona so ndizama ukuthi singabantu ngabantu sinezilo imimoya yethu ethungelana nazo zizihlwele ke ezo kuyiloo nto ke ngoku singabantu abanqulayo kwezi ndawo ngoba sinobuhlobo nalaa mimoya inkomo yezihlweleleyo zizihlwele bubuhlwele bekhaya ndifuna ke ngoku njengoba ndisitsho kuwe kwazi ukohlula phakathi kweminyanya nobuhlwele ubuhlwele yimimoya yezilo zemvelo khumbula uba singuntu sinobudlelwane nemvelo kangoba xa kusonakala phakathi kwekhaya kubakho izimbo ezenziwa yimvelo umzekelo xa kukho into eningayiqhubiyo kakuhle ikhaya liyakwazi ukuthi kanti lihanjelwe ziindwendwe ezibhabhayo zasengetheni iinyosi ekufuneka zawukufika kuthathwe into ngalikhaya kuyosatyelwa into yoba ingaba nisihambele ngantoni ngelinye ixesha kufike uxam wasemzini omkhulu yeva ekufuneka zithi ethiwawufika kuthathwe intonga likhaya okanye ufike ngelinye ixesha kuveske kube ngubhubhane kumasima lapha ekhaya odwa ilali yonke ibichumile eyasekhaya intsimi ihlaselwe zintethe yimvelo mos leya isemasimini ekuthi ke ngokusawubethwa kwimvelo ukubana ngaba asimamile kuyiloo nto silikhaya sihlale sifukame sisondezwa phi kwimvelo ufike siqatywe udaka olu lwakhiwa ngunonkala unonkala sisilo sasemzini omkhulu ithi ke ngokuloo nto leyo kufuneka ngelinye ixesha siziqokelele ezi zihlwele sizidibanise sizisondeze phakathi nekhaya ngumsebenzi ke lona owenziwa ngenkomo ngumsebenzi owenziwa ngenkomo nebhokwe now I've learned my lesson into yoba mandingachazi yonke into ke into yoba ibhuthwana ibhokwe ithweni inkomo ngoba ndifunde nto kukho abantu abahamba basixhwechwele ezi vidiyo zethu bahambe bezenza amagqirha ufumanise uba ngunomngqana owaqhwesha egqirheni waze wathini waswelekelwa ngumakhulu owayeligqirha elipheleleyo thathe ezantsimbi umuntu ahambe ezenza iqhaqha kule mizi. Mamela thina ke ngoku into bisiko elithile liqhutywa kanjani. Ndizama ukuthi inkomo yezihlwele, inkomo eyenziwa phakathi kwekhaya. Ingumahluko kwinkomo yenguqulo. Ndiyayazi abanye abantu bathi xa bethetha ngenkomo yenguqulo bacinge into enye nenkomo yezilo, bacinge into enye nenkomo yezihlwele, ayondwinye. Inkomo yenguqulo nenkomo, inkomo mandithi inkomo yezilo nenkomo yezihlwele, ungabe unyanisile xa usithi into enye. Kodwa inguqulo yona iyodwa, siguqula iminyanya, izihlwele siguqula izilo. Kangobe uyaqaphela into oba inkomo yezihlwele le inehlobo esetyenzwa ngalo apha ekhaya endingafuna ulicacisa. Umzekelo, uyakwahlula ke into oba yinkomo elale ndlini okanye ilale emaxhantini, lale ebuhlanti na. uyaziphandela ke mlesi, andizukubone. Andizukufida yonke into ngoba kaloku kukho aba bazizingela bephethe ityu. Kodwa ndizama ukukrobisela into yoba kuba izizilo ezi siziqokelelayo inehlobo esetyenzwa ngalo elingafaniyo ndingathini elingafaniyo nezinye iinkomo ezifane zisetyenzwe phakathi kwekhaya. Kubekho namahlamva athile esiwasebenzisayo endingaziwabalula ngaphandle nje komnqumano omthathi, ngoba uzawuqwalasela into yoba unintsi lweenkomo esizisebenzayo phakathi kwekhaya xesha elinintsi ihlamvu ngumnqumano omthathi. Kodwa zibe khona ezinye iinkomo udinge into yoba bekhona amanye amahlamvu. Umzekelo, mhlawumbi silidinga isundu, mhlawumbi siwudinga umphanga. Yayiva? Andizuwabala wonke, ndingazutshuba eyiphi inkomo idinga eliphi hlamvu, njalo njalo. La mahlamvu anomsebenzi awenzayo ukuhlambulula le mimoya sizayifaka phakathi kwekhaya. Yimithi mosileya bunoqwalasela, iyahlambulula ngelinye ixesha. Ndihlala ndisithi kuni, singuXhosa sinayo indlela yokuhlambulula ngaphandle koba uyolanda inyanga eSwazini ezawuhlambulula ngohlobo lwamaSwati. Sinayo indlela yethu esihlambulula ngayo imimoya esiphila nayo. Camagu, mandiyishiye kuloo ndawo, endifuna nje ukusike elijikayo kule ndaba ithi inkomo yezihlwele. Camagu, nguNonkwenkwezi. Keep on sharing, liking and subscribing. Please don't skip the ads.